Zasha zoshu mfethu nje lo sesibili nishasha awezinganza ukuthi according to the reports South Africa is leading with the highest rape related crimes ngamanye amazwe igender based idlangile eningizimu Africa kahle kahle nje iningizimu Africa iyaqenqeleza ngamacala okubala ku awudlengula awukhlukumeza abesifazane njalo njalo ake zinganza ukuthi izazi nama experts athi mecubungula kahle zama ukuthola isombulo sokuthi ngakube yini ledala ukuthi yamadoda aseSouth Africa abe nokudlobongela okungakanani. Kwatholakala ukuthi izingane zakho yizo singesi ikhondone phela igender based violence kodwa zikhona izinto ezincane ezibukeka ukuthi zimbangela njengokuthi umuntu alale nomunye but ingane ayikhombe komunye. Ake zingane zakho nazi indaba ezimnandi ezingenayo nezihlongozayo nje kulezi insuku zokuthi iDNA test isizoba mahala ha emtholampilo ngamanye amazwi amajazi no ngeke abantu besabanawo. Ake singanza kwethu sakhuluma nje ngeDNA uKhuzani indlela kulenze Mpungose usanda kuposta ingane zakhe abantu bathi hey weKhuzani kuthi ngabe lezi ngane zakhe Mpungose akubheka iDNA testing. Ake singanza kwethu uKhuzani sevele washona lapha Facebook wayonyokoloza izitha zakhe waposta ingane yakhe laphana uSimiso wabe sethi nithi iDNA injani Zasha zosho.